bagenzi dusangiye igiteramo ndabaramukije mu gice cya kabiri turacyari kumwe na Roza twagira Yezu igice cya mbere twavuze ibyerekeye kuvyina na cyane cyane imyaka yamaze aririmba avyina atamba muri orchestre national bene muri ballet national kuri no munsi rero twashaka tubandanye kuko Roza nababwiye mu ntangamara yuko atabaye umuririmbyi gusa ubu arakina mu migwi itandukanye ndangakaranga hanyuma mpega none n'ubu uracyavyina uracyaririmba byagenze gute kugira ngo ko tusigaye tukubona ukina mu dukino warahebye ibyo kuririmba
ego hageze mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda na kane naciye nsezera muri rya ballet national hanyuma
kubera iki wasinze
oya sine nagumye mu bushikiranganji
mugabo muri ballet wasinziye kubera iki
narumva nyene yuko maze gukura nkasigara mbona nti burya ibintu byose biragira imyaka yabyo nkumva nyene kumengo ntibikinjohera nkuko naho randabigira nkumva kandi ko bitakinambangukiye hanyuma bica bituma ko nivyo twahurumbira vyayo masorti twaza turaja hanze bitakigwiriye imigwi yabaye myinshi basigaye bagenduka umuntu agaca abona ati ntaco ndiko ndasha nokora hanyuma mugabo nagumye muri ubwo bushikiranganje umuyobozi mukuru ndabimushikiriza uwo twari dufise madame Gahama Ameri ndamubwira nti je n'ukuri nashaka muraba handi hantu mwonshira ibijya bintu numfata byo nkishoboye hanyuma acarambara ati none ati umva ati urazi igifaransa je ndamubwira nti ndakizi vraiment
uti n'ukirusiya ndakizi
yego ndamubwiye acarambara ati reka rero ndagushira ati ahantu yacanshira rero muri espace culturel n'ahantu mu ma bibliothèque cyandagenda ari umuzungu yacanshikiriza yitwa Philippe Valies niwe yari atanguje ayo ma espace culturel acagenda rero aranyigisha ibintu bya bibliothèconomie ibintu ngene gestion y'ibitabo mu ma bibliothèque ingene umuntu abungabunga igitabo ingene ico gikoresha kuvuka ikironka gushika ugishire muri bibliothèque itangure gusohoka handaje no mu centre culturel français ndageraho intuze stage hanyuma umwaka uheze nca ntangura gukora rero muri vyo ryo vya espace culturel ni navyo ndimo gushika ubu ndi muri Sebulac ni centre burundais pour la lecture et l'animation culturelle ivyo rero mugabo rero naho nari ndabirimwo naciye mbandanya rakaranga ku bundi buryo kubera yuko nari naramenyekanishijwe n'ijya miziki na zijya ntambo n'ibiki abantu bambonye madame Sibazuri yari yarambonye busiga aho ningene nkerebutse ashitse Bujumbura avuga ati je ndarondera umwana yitwa Magnifique niko nitwa bose banzi ku izina rya Magnifique ngiye kurimva ko namaze maze gukura naye handi bundi yari izina ryanje twagira Yezu Rosemary Magnifique acara rondera ati Magnifique gahema no mukura araza no muri ministere acarando acarambwira ati ndafise ikiganiro shaka kwandika ati mugabo nifuza ko no gushira mu bakinyi banje ko ndabona ko uwo bishobora ndimo batanguye rero kina hajya mu wanyi niwe muryango nitwa Mukamunwa
aho
aca mpa iyo rore gushika nuno munsi tugeze ku kigabane c'amajana 8 na 60 umva ndacari
none muri uwo mugwi mukini biki mwatanguye mukini mbega ivyo mwatanguye mugira nivyo mukigira gushika ubu
ego nkuko nyene ikiganiro citwa umubanyi niwe muryango ni kiganiro kivuga ubuzima bwa minsi yose mu bantu kigahanura kigakora kurutu u kigakora kurutu u n'ivyintwaro kikabikora ko mbwacanye cyane tugashimikira ku bintu byonywanisha abantu nkaho je ntari mukamuntu wandi umuntu washaka anateranya mugabo avugira hejuru utuntu twose mugabo bigaca bifasha kubera ko mukamuntu amaze kubiserura abatora ingingo bagaca bayitora hakiri kare ati hajya ko vyamaze kumenyekana kumbura mwigarure
none kubwa ubona icyo kikino cyanyu umubanye n'uwo muryango hari icyo coba carahinduye byo kuri mu kibano c'abarundi
ikijya kiganiro carafashije gose mu kunywanisha abarundi carafashije gose icyo rero na jewe caramfashije kuko naho noje ahantu nige hari hakiri ingorane tukiri muri crise mu ntambara twaraje gukina ahantu ndi muri tubiyage naho mugabo ni hamwe avuga ati mwe muri bande twebwe harimo bamwakina umuhanye niwe mujyango ngo bande ko tubazi ndi mukamunwa ngo cyo ngo mukamunwa yaje ngo ni mutangure ngo hanta ubakoma koma bati mwebwe turazi ko atabyinduru zanyu muzanye ngango ngo ari inyigisho gusa hanyuma rero tukigisha sanga rero ukacubona ati abantu bwa bundi barakunda cha kiganiro canke bakakwishuza cangwa asanga no mwibarabara bariko aravuga ati yo natariya nabuntu mbaza umutima na karita ukumva ko ari igihe abantu bose bariko barakurikirana kuko wasanga ari ubuzima bw'ibujumbura bwa ruguru bw'abarundi hari abantu bicara ngo batazi ibintu biriko birabera ruguru hari abantu baba ruguru batazi ibibere no kandi n'ibisanzwe mugaba mu kiganiro agaca yiyumva umengo nihari menga ariko arabikurikirana
bacishye mu gatoyi ngongo tugiye ngo gukina ngo muri tubiyage tubiyage byo byo nibikino wundi mugwi
yego tubiyage rero nayo nyene rero kuberako nari maze kumenyekana mu mubanyi niwe mujyango nkinamwo haraje iyi search for common ground ichiratumira abantu baba artiste basanzwe bakina mu theatre aho rero baratumye ko twebwe turi muri mu mubanyi niwe mujyango troupe enyezi na yitwa Gezaho baratuma ko abagezaho baratuma ko abandi bajya muri centre jeune Kamenge baratuma ko abo muri cité des jeunes Buterere nabo muri ligue iteka bagira ama theatre nabo mu muco hanyuma twese hamwe tuca turonka abahinga b'abafaransa batwigisha le théâtre participatif théâtre de l'opprimé na ma théâtre wigisha abanyagihugu nabo bakagira ijambo bavuga
ubigisha gute ko tuzi ko théâtre mu bisanzwe baje gukinira muri salle abantu bicaye bari kuraba nuko niyo muyikina
oya iyo rero ni théâtre wowe turabanza ukagenda ugashikira aho hantu ukamenya uti ingorane bafise niyi nimba ari umubano mubi uhari wowe ugategura igikino kijanye ningene abo bantu basubiza hamwe ukabanza ukaraba icateye izo ndyane mu gukina rezo ndyane ukazivyura
mukinira imbere y'abantu
yego nta bayita théâtre pauvre nta vy'amasare nta vy'amasene naho basanga mu isoko urabegeranya bakagira akantu ka academy cercle
kwacuje imbere
sanga ari umugwi w'abantindwi ukagira ukavyurizo njyane zisanzwe ziri muri bo kubera atari bo bariko barazigira babibona ku bandi hanyuma uhengeramo abantu nyene bagira abamarane bacugira stop tuhita stop magic kwacu babanza habari umuntu nyene ajejwe ibiganiro hagati y'abakenyi n'abarorerezi akababaza ati ibi bintu ngaha biriho ati yo batume ngo ni twebwe nyene nahubwo begemwe ni nde yatuvuzi wanyu ati none bigumuko ngo ya tubihindure tukaheza bariyo bakavuga ati tubitoreye umuti gute nibande muna bavyizi njyane baje bubamvu abantu mubona bagerageje kunywanisha baje ibujyo hanura rero duhanura umuntu azi uraba abantu bari bubamvu uba umuhangane nabo mubahanure mubakure muri zingenye kugira ngo turabe yuko twova muri uko twasanze ibintu bimeze tugashikira ivyo turiko turarota tukava muri état des lieux tukaja muri état des rêves ico twifuza ko twoba ejo izo njyane zaheze ikigikino kikabaryohera cyane ugasanga bose barakerebutse bagashaka kuza gukina bose ugasanga abantu bariko barakina ivyo rero navyo vyaratumye tushobora gushika mu mice yose y'igihugu muri tubiyage kuko ikorana ifite abapartenere benshi n'ubu tubandanya dukora ufise icyo cyose akeneye ko bamudomera ku rutugu haba kuja kwigisha isuku abanyagihugu haba kuja guhanura ivyerekeye ibintazi bajamo haba kuja kwigisha ivyo vy'inyifata ibereye cyangwa gutatura amatati bidaciye mu ngumu byose tukajamo tukabibigisha hanyuma ugasanga abantu tuvuyeho bakoma amashyi ati ni ukuri muratweretse uburyo bwiza bwo gutora umuti twebwe twenyine tutarinze kumarana
umengo hariho akandi gakino ukinamo kabaseruko n'abarengero ako koko n'ibiki ako koko byagenze gute ngo kajemo
kajya nako mu mugwi wa murikira ukuri kajya muri murikira ukuri naho nyene umva kenshi iyo maze kumenyekana ari gusanga baguma bakurondera baraturondeye naho nyine babanza kuduha inyigisho bakiziduha rero bari kwa twigisha ingene twokwandika twe nyine twiyandikira ibikino tukamenyera kwandika turavyiga turavyiga mugabo byo twanditse tutangura kubikina ariko rero baratwigisha niho cavuga ati oya no kure tije rero wewe noshima kugushira mu bakinyi ati kwandika wabishoboye neza ati mugabo gukina naho warushirije acanshira mu bakinyi
none ugakina muragakina imbere y'abantu canke nako mu radio
ako ne ntunze ni feuilleton radiophonique rero mva nako mu radio gusa ni nka kujya kumubanye niwe mujyango tuca dukina hoho rero jeyo ndi mafoza umurengero umuntu w'umutima mubi rero aya mwajyanisha abantu umva niko bimeze no kugira ngo umuntu ameze nkuko yimenye yiyumve wenyene nimba yumve ingene mafoza bariko baramuvuma abantu bamwumva canke batamwumva yiyumve nawe hanyuma no guhinduka byose theatre ni muntu mbere yuko abantu bova mu bikogwa bibi bakihe bagahinduka bakaja mu kaba abantu bameze neza
mbega nk'utwo dukino twose urabona ko ukina amafeto abiri yo mu radio ukabukina no muri gezaho ubona wewe byakunguye iki mu kuntu wewe umeze mu kibano ubona ko ari ikintu wahindutse by'ukuri uvuga uti ndagikesha tujya dukino
ica mbere na mbere ntushobora kuja kwigisha abantu ngo ubahanure ikintu udashobora kugendera wenyine hageze ijya njyane naho uzigira uragerageza nawe kubanza kuzirinda kugira ngo nejo ntihazogire umuntu avuga ati ujye ariko yigisha bijya nawe wenyine yirirwa aramarana n'abubabanye utegeza kubanza kuba karorero twese abakenyi iyo mpano turayihana tuti ntushaka kuja gutosora gati kari mu jisho ry'ubundi tabanje gukura ikigiga kiri wawe nivyo ntituri ntungane mugabo turagerageza kugira ngo ivyo twigisha abandi tubanze tubigendere hanyuma rero kandi bica bigufasha bicaye gufasha zijya nyingisho zose umuntu azaracamwo hajya hose utuduga ukazibona umuntu wese ariko arakubarira bobo ingorane zabashikiye ucumeya nawe uti nizanshikira nzo kwifata uko kandi biratuma umenyekana ukamenya ukumenyera gukina ugitangura bari bukebuke mugabo ukukina kenshi ukina byinshi niko uruhuga kina wasigaye mpamagara no gukina amafilme ndabanze gukina muri filme zibiri
ubwo tubwire izo filimi izo arizo
narakenye muri rya amaguru n'amaboko ya Ronald Rugero narimo hariho iyindi yitwa Radio Monde y'umufaransa yaje gukinisha arahamagara abakenye baragira casting bararaba baranshima ncandakina urumva rero nk'ubu umuntu aba atanguye kumenyekana n'izindi rero ko hariho kenshi usanga hari abantu bagore bakuze bakina usanga umengo ni bake kacho sanga rero umuntu arakina je nta complexe bintera
yego
no ya irore yari yo yose ari ubweruzi ari urupfasoni kazi umuntu aba yambaye atabari gusa ndaheza nkazikina kandi nkakina amarori y'abantu bakuze
yego hari nubwo twamatwumva icwi ryawe muri ibintu byo kumenyekanisha ibintu bitwita ama publicity hoho bigenda gute
Zijya publicite mu isanzwe waramenyereye gukina zirabangutse natwebwe twaciye muri izo nyigisho zo kwandika utuntu urashobora kukandika umuntu akubariye ati uru ni urudandazo rwanje nifuza yuko gomenyekana bimeze gutya ucugira akantu gatoyi ka publicite hanyuma mukagira mubwa kenshi rero usanga nkunda gukinana na Mameri nawe nyine yambariye ati je ijwi ryawe ndarikunda hanyuma kenshi rugasanga niwe ampamagaye tugaca tugirana iyo publicite kenshi iyo ngize zijya publicite kenshi mba ndi kubona amamere mugabo no muri tubiyage hariho ama publicite badusaba tukayakorera agaheza agakinwa n'abatubiyage nyene
mbega mwana wa mama mwarwariye rimwe hanyuma ni watabaza babaye
sigaho nshuti yanje ndahanzwe injyane z'amatongo za misi yose Indazi umwanya wose ubukene nabwo kabaye ndanze ehe utwana n'utuzingwa atanakamwe kiki ewe sirarusha mbega yemwe nte nomoke
ubwo no kutamenya ncuti yanje nareko ndarengana ehuratira karembo simbiri wanje uze ndakuyagire twicaye urasimba
ivyereke nka tubiyage duhura imisi yose kwa gatandatu saa sita ivyo by'umubanye niwe mujyango tujago okufatisha amajwi mu radio rimwe mu kwezi ivya muri kirukuri navyo byose ruko nabarengero naho nyene tufata baje kudufata amajwi rimwe mu kwezi urumva ni ibintu vraiment bidashobora kubuza umuntu ico yokwikorera hanyuma bagabujya bwo bwo publicité naho aho kabonekeye hose naho barese ya komina zibiri uco simba no umunota umwe kakavuga hanyuma ugata
none ibyo byo ubifatanya gute n'amabanga yo yo mu ruguru urafise abana
yego
ubatse
oya nkuko nabikubwiye nakuba ariko nibana mugabo abana ndabafise babiri umwana mukuru afise 29 imyaka
umutama
rakuze ubundi nafise 16 nabahungu gusa hanyuma aca nsanga turi mu nzu turi batatu twibanira nka gishiki na gisaza turiterera inkuru na nabantu bobo bararyohegwa n'ingene bafise nyina umu artiste no kuri ntangorane nikiyago mu rugo je kiraheza kikoro ico nkeneye ko tuvugana ko cyose turakivugana tangorane amabanga yo mu rugo rero nta yanda ahubwo nundi mwanya wo kumugoroba wowo ntanja muri korale ku isengero
bikaye uraririmba numwise no ku isengero none ivyo byose byakumariye iki mu buzima bwawe
mu buzima bwanje nk'ivyo byo kwisengera byo vuye mba ndiko ndasenga ivyo vya theatre ndaronka irasiyo y'abana ejo bundi narahimbaje imyaka 50 y'amavuka ndagira yubire ndasomesha imisa abasaseridoti barunzura abaririmbyi twarageze ahantu ndagira ko ndamaze gutegera yuko ni jambo y'Imana isaba yuko ukwije imyaka 50 ukwiye gushimira Imana atari ukujya kunywa inzoga gusa ngo ugire imintuzi shimira Imana hanyuma uheze ukenguruke iyo bigushikanye ngaho ubwo rubanza rero rwararyoshe cyane nararavye abantu bari bahari ndibaza none aba bantu bitavye jewe ndavuga rero mu ijambo ndiko ndavuga nti nagera nsabe nti abantu tuzinanye twahuriye mu mugakiza ku mutima nkuko babivuga canke mu butumwa bwo kuyisengera nimuhaguruke korale yose irahaguruka abasaseridoti baje kunshigikira barahaguruka hanyuma nti nagira mpagurutse inshuti z'amaraso umuryango wose urahaguruka basazanje bavyaranje benshi barahaguruka n'ubu naho nashaka guhagurutsa abantu twahuriye kungabirana Imana yampaye y'ururimi rw'inkerebutsi abartiste bacha barakominduro barahaguruka ngo turi ngaha ngo twaje abo babagezaho abo muri kirukura abo dukina nabo muri Ballet National twatambanye bose abacuranzi bari baje barahaguruka hanyuma ndavuga nti nashaka mpagurutsira aba banyu bazimya muriro tubana bose nabo barahaguruka ati murabona ari umusaza wacu twari kumwe na mbari ati je urantangaje urubanza rwa urantangaje ati je urabona ko amafaranga ndayafise kandi narize amashuri menshi mfite n'abagenzi ariko ndazi ko nogira urubanza ntoronka abantu nk'abo baronse ati ko je ibyo nta mwanya je ndabironkera ati mutaje mwegwe mwava musanga ahagaragara ati mugabo uraba uwa abantu bakwitavye nuko ubumwe burarondegwa
yego mu gusoza kino kiganiro nashaka umbwire uruhara kubgawe ubona uruhara rw'umukenyezi mu guteza imbere imico kama aruruhi
uruhara rw'umukenyezi mu guteza imbere imico kama ni ntangere kuko umukenyezi ahera hasi udatanguye kuri bajya ureze mu nzu n'umubanye ntuzo umubarira mugabo wewe ushigikiye iyo mico kama muri byose haba mu karanga haba mu migenzo haba muri byose ukamenye ati ubu no Burundi bwiwanje no kububungabunga akanakaranga kiwacu no kugateza imbere nuzo kurabira kwa karurero wese azogira icigwa gukuye ko hanyuma rero nitukiri muri ca gihe ca kera cyo mukenyeza aja mu rufuri ubu mukenyeza araja habona kwa kundi twitinya kijya gihe ngo bamvuga ngo ikiba ngo baza kugira ko nta bikiriho murabona ko bo babigira bo baca batera imbere n'amafaranga bakayaronka cyane bakagira iki twarabacirinzira nkuko nabivuze n'abandi bakenyezi nibahaguruke umwe wese mucashoboye cyenda nezego no ufata ka kiyumvira mu mutwa ati agakora ikintu abona abandi bose bari banse gukora bakavuga n'ubwa mbere ntibavuga ko ataja mu gisode n'ubu ntibari abagore bagatera imbere bakaja nabo nyene barashoboye ubwenge barabufise nk'abagabo
turagushimiye cyane kubona watwitavye ukaba washoboye kubwira abantu bakurikirana ikiganiro ivyerekeye imico kama ingene wakunze imico kama ingene wakoze ugakoreye imico kama uburundi bukamenyekana na ukamenyekana ukaba nubandanya unywanisha barundi muri ivyo bikino bitandukanye ukinamo tukaba twizigiye uko neje twaguhamagara uzo twitaba
yego me
turagushimiye cyane yego twadushimiye namwe mwese mwakurikiye ikiganiro tukaba tubifurije kubandanya muroranirwa mu biganiro bya televiziyo y'u Burundi